Don't try to fit in yourself where you don't belong. Ungazami ukuzifaka endaweni ongamele usifake kuyona. Number 2, ongabilungi kuyona. Empilweni musu kuzama ukuyi-accommodate. Don't try to accommodate yourself at the place that you are not accommodated. Endaweni ongabilungi kuyona. Because you become accommodation. Uzogcina wena uthi uya accommodator kanti awusa accommodateki uphenduka ube accommodation. Moyi accommodation uphenduka ube indawo yokuphumula kwabantu. Umuntu uma ene stress efuna ukukhipha stress uyosikhiphela kuwena usuyi accommodation because you accommodated yourself la ngamele usifake khona wayifake endaweni ongabilungi kuyona. Umuntu uma kwi accommodation uya ngobe yophumula kunabantu abeza kuwena ngwabezophumula hayi ngwabekudinga beza ngwabezophumula kunabantu abeza kuwena ngwabezo release stress kunabantu abeza kuwena ngwabezokhipha izinto bashisayo ngaphakathi bezoyishisela kuwena kunabantu abeza kuwena ngabe funa ukuzobhodlela kuwena yingani wazifaka endaweni ongamele uyifake kuyona. Empilweni mofuna ukuphila kahle bheka ukuthi uyafit and in kuloo ndawo. Yonke into inosayizi wakhona bafowethu. Isicathulo mosibaka singakulingani sizompintsha sizokushisa. Baningi abantu asebeshiswa impilo abayifake kuyona kanti bayifaka bangawubheka usayizi wempilo. Yonke into bafowethu inosayizi wakhona. God bless you. Mile njalo yabathwala abakhe.